Ya kwanza mulisema muko na wenzenu wengine ambao hawakuwa na hatia lakini wameshikwa kwa sababu ya mambo madogo madogo wengine.
Mwavuze ko mufise bagenzi banyu bafunzwe atatu bagirizwa ariko bafashwe biturutse kudukosa duto duto abandi nabo atakosa na rimwe bafise kiretse ubwoko bwabo. Nico turanze ko hari abantu bagirizwa ko arabagwanye kubera ko bari mu bwoko bucanke buriya. Abo bose rero atatu bagirizwa bagomba kurekugwa mu maguru masha bagasubira mu miryango yabo. Ariko igikomeye hakuruta ikindi nuko imigwana yemera gushira hasi ibigwanisho amabo bahora arabagwanyi bagashirwa mu migambi yo kubaka igihugu cyanyu. Twavuze yuko ikibazo kijanye n'imigwi yindi iva mu bindi bihugu twagishikirije abarongoye umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira ngo basabe buri gihugu cose kuganira n'abantu babo gucyo basubira iwabo bariki igihugu cya Congo kibeho mu mahoro.
Kuishi na kuongea na watu wao warudi makwao na watulie makwao wawache Congo na amani yake.